umjabulisi owajabulisa amankazane ehlamba emlanjeni ezwakale gegetheka eshaya uhleko ethi nangunonkunyunkunyu kanti yilapho eza kukhandela ibhakede.